Inā te whare whawhao o te ao kapurangi i Ōtautahi inā pō i te tae ngāke o ngā kaiārahi i ngā pāti pēnei te pāti Māori ngā kākāriki Aotearoa Tuatahi me ACT ki te tau patupatu me te tau kumekume i ngā take nui o te wā. E toru rā noi hohoki, e toi ana ki te rā Pōti o te motu, anei rā te pūrongo a Moana Makapelu Lee.
Toko whā ngā Māori e whā ngā tūranga.
Aotearoa is one of the richest countries on the planet. The problem in Aotearoa is distribution of wealth. We've got to get away from this vilification.
Tuatahi ake, te kaupapa matua e pā kauana ki a tātou katoa, ara te utu toi ora.
30% are not going to make it, they say. Another 40% say they're going to be hard up against it, they just might get there.
We have enough to make sure nobody misses out on their basic needs in Aotearoa.
Ko te tāke I te hunga whairawa te rongoā, e ai ki te taha Māui.
The wealthy have the wealth in this country.
95% of you will pay less tax. It is fully costed independently and will be paid for by a wealth tax.
What we're hearing over here is sort of voodoo economics. Somehow we'll get rich doing nothing.
Ā whitawhita ana te ahi I ngā kaupapa taihara me te hauora Māori.
Oh, come on.
That's $500 million
that's
$500 million that they're using and they won't even release the report on how it's going.
Tai atu ki te tiriti anō hoki.
They are deliberately erasing the Treaty of Waitangi.
Absolutely.
Deliberately.
This guy, look, this guy's leader said that Māori have superior DNA. Straight away, he's talking bulldust.
We've got to stop thinking like this and make sure that our public services are delivered according to need, not race or culture.
We have got four leaders and two commentators, all whakapapa Māori. I mean, that is quite remarkable, and I can't remember that ever happening.
Me te aha e toru rā e toi ana, kia ki te rā nō he aha te whakatau a te motu.
What I was both exhilarated by tonight was that it was a celebration of democracy.
There is a Māori economy that, when everybody's in a really good mood, they claim it's worth $80 billion. What are we doing with that?
Me te mana hoki kei ngā ringa o ēnei pāti ki te tohu, mā wai o ēnei kirihi e arahi I te motu. Moana Makapelu Lee, te karere.